Salangani e folos,
Salangani e folos, Salangani e
folos, Salangani e folos,
Salangani e folos, Salangani.
Abanye bathini?
Abanye basukuluma ngani? Abanye basukuluma kahle. Salangani e folos, Salangani.
Abanye bathini?
Abanye basukuluma ngani? Abanye basukuluma kahle. Salangani e folos, Salangani.
Sohlala kanjani e folos?
Salangani e folos, Salangani.
Sohlala kanjani e folos?
Salangani e folos, Salangani.
Abanye bathini?
Abanye basukuluma kabi. Abanye basukuluma kahle. Salangani e folos, Salangani.
Abanye bathini?
Abanye basukuluma kabi. Abanye basukuluma kahle. Salangani e folos, Salangani.
Izizwe zonke
siphelela khona, siphelela khona. Salangani e folos, Salangani.
Izizwe zonke
siphelela khona, siphelela khona. Salangani e folos, Salangani. Izizwe zonke zehlasilanda.
Hey, yeah, hey, yeah, yo, yo, hey, yeah. Hey, yeah. Hey, the mighty giant, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty giant, the lion sleeps tonight. Ahoy, 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 imbere mama. Ahoy, 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 ahoy,
imbere mama.
Ahoy, 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 ahoy.
Welcome to Zimbabwe.
Ha ha ha!